nitwo bikenguruka canye ko tubenegure ku myaka ine gusa ariko tworaba ku myaka yose iheze murazi yuko abarundi twabayeho mu njyane ushika naho abantu tujamo tukaja no mu ntambara bitumwe nikumirana bitumwe n'akarenganyo bitumwe n'agatotezo ibyo rero iyo bihari nawe ho kuri byiza bimeze gute ibyo byiza wakoze byose bica bizimangana uyu munsi turi mu gihugu wogira ngo bamwe n'abanyagihugu by'ukuri abandi kumbure n'abatsi b'indaro cyangwa imigenzi n'abanyamahanga wosigura gute yuko abarundi tuje mu matora abarundi bakavuga ibyo bagona naho ababijejwe gutangaza ibyo bashatse mugabo n'ibyo byatangajwe mu gutunganya iby'igihugu n'ibyisunga rero muvuze ngo iby'umuntu yoshima hamaze kuba gukumirana ibyo gushima bica bizimangana woshima ibi hari ugukumirana niyituma niyo bariko baravuga ngo u Burundi ngo bwa twese twese turi hamwe bande na bande kusanga abo bamwe usanga ari umugambi umwe nk'iwanyu mwakoze kwidondora radio televiziyo nasiyonali y'u Burundi dutanga amakori kugira ngo mubeho abarundi tumenye ibiba mu Burundi mukaba icyo gihe mwakigeze igikoresho cyangwa ari ku butegetsi bonye n'abanyamugambi waho icyo kimenyesha makuru cy'igihugu ni kibi cy'igihugu nyine se nere twavuga ikintu cyangwa twakora igikorwa mucerekane none turabarundi none ko amakuru yacu yo kubemera ku kibindi mutabyemera.